nayo moko ndugira kagomba anongole kurunyangari nayo warugutara rushaka ngole kumukesha nayo moko ndugira kagomba anongole kurunyangari nayo warugutara rushaka